iska turbaalkan stupidka ah. Noo tiriyaan ku gadaa.